So we basically have to.
Well, let's talk. We see the chickens here. You can talk them. So, Ms. Laheto, you can speak in closer. But Ms. Laheto, okay. Just tell Lungi here what you have here. You can stay talking closer.
When I promote her, I want to be in the project.
Hayi mama kuthiwa ndivelani ubalisele nje kuba wenza ntoni apha mna ndizomamela sizocebisana
hayi ndifuye inkukhu apha ndithengise kubantu abathengisayo
bewoyicela kanjani
hayi ndaoda amantshontsho angu-50 apha kwamthisa ndaske ndawakhulisa one day old
okay. Akakusokolisi ke ngoku njengobuwathenge emancinci kangaka
ayafa kwenye ixesha
yintoni imbangi yaloo nto
hayi andazi uba yintoni imbangi kodwa ke amayeza ndindiwaphi ndindiziphe xa
amayeza wakho wafumana phi
hayi andiwathengi ndisebenzisa ikhala
usebenzisa ikhala usifo zonke
usifo zonke
zingaphi iveki zezi nkukhu zakho ke ngoku
ngu-5 weeks ngoku
okay Alright. Yima ke mama xa ebusuku wenza kanjani for ukulayita? Ulayita ngani?
Khona isibane nazo ba.
Sisibane santoni.
Sombane.
Okay. Ofumanisa into kokuba umbane lona uyabiza kakhulu.
Umbane unyukile wona. Unyukile.
Alright. Hayi ke thina ke sisebenza ngesola. Isolution yethu yenzelwe abantu abanebusinesses ezincinci. Kwezi bhizinesi zethu zincinci siyaqokelela lo mbane sikunike uyakwazi okokuba njengungumntu ongumama sinento ekuthiwa yi-woman empowerment le nto siyenzayo ke kusho ukuthi kuqokelelwa ke ezomali sinithengisele isolution yethu iza ngezaa containers uyazibona ezaa containers uzifumana elwandle zintsimbi beka isola phezu kwazo wenze ke ngokwibhizinesi yakho noba yintoni le bhizinesi uyifunayo buyathungithungise uba uwenza le nto kodwa eyona mbangi yinto okokuba ikunike yona umbane sebenza kakhulu ke ngoku nabantu abangoomama xa bedibanile bazidibanisa siye ke nakwezo companies okanye urhulumente azame okokubahlangabezane nani ukuze nathi nizokwazi ukukhula nikwazi okokuba
nezifuna nibe ngumbutho
nibe ngumbutho kuba isebenza ngcono igama layo yi-solar turtle
ewe
ii-panels zethu akukho lula into okokuba zibiwe
siyabhatala
bendicinga niyabhatala ngoba kaloku yi-business ifana naxa ukuzithengele ezikhulu uzokwenza i-profit uyakwazi ukukhupha imali yakho iphinde ibuyele kuwe ekugqibeleni
okay
uproject
hayi ke ndisezawucinga ke uba ndibefuna abantu ngoba mna apha
hayi uantoni ngouzokuncedisa
olright okay nisebenza kuyo
sisebenza kuyo and sindiqale ukumbona apha bendize kwi-conference ye-energy sadibana ke ngoku apha sathatha xa ba uyithandile le nto ndiyenzayo
uhlalaphi
sisexhorha e-eliodel etransky
exhorha
igama lam ndingulungelwa tyali
ndingaba sexhorha matshezi okay alright ke matshezi
so these lights that you have in here for night time and all the rest of that what would happen is you wouldn't have to pay electricity to the company. These lights from the chicken coop can see very well in there.
I see that they have a bit of infrared.
Yes.
Yeah, no, this is very good. She's doing very, very well. We don't need a bit of light inside here. Mm. As well, they're low enough for heat.
Mm. Yes. Mm.
They're low enough for the heat to keep them warm.
Yeah.
Mm. Well, you know, I want to show you
something.
2012. Oh, sekunethuba nokho i-experience wena unayo. Sekukhona ithuba nokho. So amava singawafumana kuwe njengokokuba sisokola kangako usikhulisele zethu inkukhu.
Oh, nani niyakhulisa?
Bakhona abantu abakhulisayo.
Le exhorha. Okay.
Phake nina ke nibahle ngoba nisedolophini and umthiza ulapha nje xa ninengxaki niyakwazi ukhawulezisa
kanti uyeza nomthiza
azonicebisa
kodwa yona season imbi kakhulu akho kufeni kwayo August
ngoba kutheni ngumoya
andazi noba is change of that climate uyaqonda uba nathi empilweni yethu ngo August siyakhohlela sithini nazo ngo August sifaka kakhulu.
Oh. Eh. Okay. Ikhona ke ngikho into eniyenzayo kokuba nihlangabezana nalongqondo. Okay. Eh. Ngifuna ukugcina nje ngaphakathi vanthe ngamaxesha abanisuhlale isibane sakho si on.
Oh.
Now I should tell you that Miss Lehetto knows a little bit about solar because we have this little solar light right up here. That's been going for a long time. It's just a little light.
This is amazing.
Yes,
this is great.
And when you, well, I just not in the daytime, but when you just snap your fingers, the light goes on. So at night, so it was daytime now, it won't, I like that. So it's very interesting.
Yes, so. It is.
And it's been going for years.
Where's the panel?
Right there, right on top. The solar thing is right. The sun is all day long, and at nighttime, it just comes on.
Okay. This is amazing. This is great. So Umama is also into clean energy, renewable energy.
That's what she says. Okay, that's good.
Yeah.
Okay, well, thank you for talking to her, because I think this might be good just for the village people would know also that they...
What's happening
like that.
Around the space.
Okay.
Because now she's using both the renewable energy, and at the same time she's also using, you know, your traditional your energy, and she can easily convert between the two.
Yeah. Okay.